Start. Commander, take the shuttle from the ship and get back to the planet. The alien invasion will take place in the next few hours. Good luck. Start.
Welcome back, sir. The war's coming. We're counting on you. Defend us from the aliens. Godspeed.
Start.
Choke, 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 choke